nangay doorki amnigayo degganaansha nabadeeda. Ciidan dowladeed iyo dal jir looxusha anahay doorki amnigayo degganaansha nabadeeda. Madono madareemo dhaxante ciidaynan difaaca dirayska u xidhanahay raaxada madono madareemo dhaxante ciidaynan
soo baxanahay